Siyabingelela ibandla ekuseni.
Amen.
Siyabingelela abantu ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu.
Amen.
Ya sithanda ukubingelela izethekeli kumbe labo esingajalanga ukukhonza labo ngendlela ephakemeyo. Sithi siyalibingelela sijoyina neni sonke nini as we prepare for ukuza kweNkosi yethu kwesibili. Namhla singaphansi kwesihloko esithi give me the Bible. Nxa siza kungena kwisikolo sethu sesabatha sizakhangela isihloko sethu ade sihamba lasephakathi kweviki esithi ngipha iBhayibhili. Kembuze bathandeka lathi esiqalisa ukuzokhonza esabatheni namhla kulisabatha lokuqala ukuthi licabanga ukuthi why sokuthiwe give me the Bible. Indaba ukuthi give me the Bible silawo phela amanye amabhuku esiwabalayo kade singaphiwa namhlanje. Abantwana besikolo bayafunda ngale ku-education yezwa kuthiwa kathi esilonyaka site seduke esivalayo ebhengxenye number I will marry when I want. Besingakhetha sithi sicela leli bhuku ngipha lona. Isizathu kuyini okwenza kuthiwe give me the Bible? Ungahambe uhambe ngale ma-university nandi leli. Omvimi ungababuza laba kutshela ukuthi ama-languages uya-understand ungabala ibhuku leli. But today sithi thina give me the Bible instead of leli bhuku leli elibhale introduction to linguistics. Sithi give, why are we saying give me the Bible? Kulani eBhayibhilini okufanele sikuzwe okungekho lapha. Silama authors abasibhalelayo amaningi. OShakespeare badumile basibhalela amabhuku ethu othelwa lamanye. Uthi uyathola ukuthi ama-student bayakhompyutha ngokuthi ngifuna ukuqedelela into. But why today are we saying the Bible instead of amabhuku aShakespeare? So namhla nxa singena esihlokweni sethu singena kusabhasi sizasuka sikwazi ukuthi yindaba kuthiwa give me the Bible. Ivesi yethu namhla yesabhasi ithi ngu-2 Timothy 3:16. Ole Bhayibhile esiNdebele ngicela sivulele 2 Timothy 3:16.
Yonke imibhalo yafunzelelwa ngumoya kaNkulunkulu ilungele ukufundisa, lokukhalimela, lokuqondisa, lokufundisela ukulunga, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele alungiselwe yonke imisebenzi emihle.
Sizwisise ivesi uthanda ukuthi imibhalo yafunzelelwa ukwenzani? Yafunzelelwa ukufundisa nti lokusilungisa, ukusiqondisa as long usiphila nsuku zonke empilweni yethu singabantu angithi. So ake mbuze iklasi yami ngapha kwakumasuku enxeleli ibhuku ke wadlula kilo lawe usasemfitshane kumbe nini lapha wake walungisiswa yini isimilo sakho ngaleli bhuku? Lawa abalandaba lesimilo angithi. Alright, maybe sithi laba ngenxa ukuthi basebekhulile. Asikhangeleni laba besecondary labo. Engxeba ngasimoda ngale sisephakamani kumbe Plumtree. Navu. Uthini ngalelo? Oh, marry when I want angithi. Lifuzelela yini ukuthi lisincedise nxa siphila? Nga ulezona ibhuku lelo ngalibala likuncedise. Nga ujontini ungasizakala yini lapha? So namhla kusabhasi kulethu sifuna ukusuka sizwile ukuthi why are we saying the Bible ngenxa yokufunzelelwa elilakho okusenza senelisa ukuphila suku zonke. Sithi thina give me the Bible instead of amabhuku onala kaShakespeare silawo namhlanje. Ingoma yethu esihamba ngayo iviyonke leyo number 45 nxa iqembu lisondela unumber 45 futhi ngipha iBhayibhili ngiyohamba ne-topic leyo uthi ngipha iBhayibhili yisa isibane izosiphakamisa ngapha. Uthi ngipha iBhayibhili nxa kukhona ini ufuna ukuthi njengeklasi libekwazi ukuthi engxenye bakhona abanye abafundayo asebeze bengangoba umasuku ngale abacabanga ukuthi usizi luyaphuma la i-homework